Sengishulazi ulazi kayiwani sengishulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola isithombe sengishulazi ulazi kayiwani sengishulazi ulazi kayiwani sengishulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola isithombe sengishulazi ulazi kayiwani sengishulazi.